kukuona roho yangu weka ifyonza. Karibu nami kaketi, huku shingo yangu kaipinda, angalau nikutazame mtoto malaika. Sita, nipe nafasi nikueleze yale ninayo yasema. Ni wengi mama hapa wakutamani, lakini kweli wao ni waongo. Usiwaweke karibu. Why don't you make me the luckiest man today, with no hope of ever giving them a day. So njoo karibu nikupe mziki.
Keep.